Hosima no adu no no maha e ya Adom TV de adu no e kasie te wano pae miam de kasie ne so meden e de okatachi ejes kapa afi nsem no enchu mu eni adesia omo wo ma favorite poi eni nkura hodo a eto ane so nsem biom de atu Adom kasie eni me ne so mobre ye pa ansa no woma nyansuo anom na so mopensuo anom age so modia so broboro forma ansa na nsuo apria fasase ne mu aba ne senti wo koto de asraban won ma won sem obi so omra asraban mu no beboa wo
Anyata pa ni valeki mi wona voti usato mi to usanu gakana voti o wedo ni ana mo kagaga ko fu kagaga fa se mi ofu popo nke ko mi valeki e ti mana intana be su ku yere nyesile ge ha de jo kaka jo fio
normally soft water when especially when it comes to the dry season they take their drinking water from ponds around the community. Normally, when the dry season comes in, it dries up. So they find it difficult to get water to drink. Now they took it upon themselves to excavate the various ponds that are around.
Afi ye bisa se kromu ayeshi ana na fita foni bia wo mu di wonjuma e wa chumata overhead eden krato e to aban no enim sa aban no entumi mbra won sra ba mu pana na dia hodo wo mu edi adjuma no eto a aban ne dia to so no wontumi tete so emfa ma wo mu na nka mbua na adjuma wo mu ye wo mu ntumi to aso enye
kromu ayeshi de tia mi se kromu ayeshi ne se me me ye fita ni se sia mi to brefu first na mi to no 5 cd se sia mi to brefu 35 cd Then obedi adwuma wie ba maka wura na sika se na obenya de betua oka ama so onya bia kohwefie ahwe abusua edebe de mesi kroma ayeshi ama o mandi aba openya oba mpanyini omo de homoden no onhwe kakra no onhwe tax ne soso
ti kroma de ayeshi ankasa ba bi obofo bi obi etia kesa adwuma na yeye a nka bia big man de kroa na ba kwashia ma obi a obetima agi 20 gana no e na wuko 100 gana kra enso ti kroma de ayeshi e fitaf won kwade ye brekeke Yes, I'm there. Obiba, no so or paddy and all bad and a prassy chain. I just don't know Casacro, but I was so canoe. Not the other end, because
I feel young quat to ye man tamu emu. Now, post a jimmy, quin a woman, no air bamania, one more chesser, one much ye gana this year and nine beer, one cobocro, no ever filling station beer, what was sagona, na security ni or no dinner juma ever honomono, or my son's dinner woo, or pepon bosom made a toss radio no more chain while fimpino and ye don't know me, son.
Ghana Police Service adwumakuo no adin krataa abotom montene so a wɔkyerɛ mu sɛ memene da ɔbɛpɔmbosum ya neto so adwo wɔtwe afimpinu ɛne adwo no miɛnsɛ mu anɔpa bere mu hɔ no mo enipa nan bia ɔkɔbɔ ɔkrɔ no ɛwɔ filling station bia ɛwɔ wasa aguna ɛwɔ atɔyɛ mantam mu a ɔnam soɔ ekum security guard bia no wɔ hɔ no mo no wɔnom akyerɛ no saa enipa nan yi wondin ɛne Francis Ebuka Wisdom Justway Samuel Chibuzo ɛne Kingsley Okechukwu ya wonom etai frano Kofi Kingsley na bra wonom ekobɔ okro no ewo filling station honom no wonom ebro wonom anu wa ye adwuma ewo ebia honom a wosan so efes ka bia 12 dini ejane ye eno nanche no wonom esan so fa filling station no CCTV digital video recorder ani adwuma ye fo ni mobile phones nyina ejane a police fo chirimu se abra wonom enya enti yesa kro no bobi akoso ewo hɔ
mejuna sansem we so na kase no media session so sedum ye no ban sem ne bika we ho na abete Adom TV awia prem to break kase me ame so me me den edokata tie jeskapa